abafana nabo bahenze izindongo kaza izindombi zamanje zishelwa ngemali abafana nabo bahenze izindongo kaza singahlala kanjani Singahlala kanjani singayilahleli Singahlala kanjani singayilahleli Singahlala kanjani ndombi singayilahleli Singahlala kanjani Singahlala kanjani
Ingano thando tengwa ngemali mawufuna